There once a ship that put to sea. The name of ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, but hard as sea. The blow, Billy boys, blow. Someday when a Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguin thunder, take her leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the whale can look and take us once more. The moon come to bring us to, only for the sun to land and go. Someday the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day the tugdus and the taker leave and go. Da 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 da